akwengibingelele akwengibingelele umhlaba wonke nezinkalo zonke nalo lonke nje izwe likaMageba. Ngithi ngiyabingelela ngokukhulu nje ukuhlonipha nangokukhulu kuyithoma. Ngiphinde ngikhumbule ngibingelele ababukeli bakadokotela umngcwabo yahlehle enhlana sezansi iy'nkalo zonke nakoThekwini nakuphi nakuphi. Ngithi nje bakithi hheyi uthando lwenu hhayi lisame ngenhla. Ngifuna-ke ukuthi kusasa njengoba kuwumhla ka-22 kuLwesithathu ngikhona ngiyatholakala ngenza konke nje ongakucabanga. Angiyalazi udaba ngenza nje konke ongakucabanga. Bese ngifuna ukuqinisekisa futhi le bafowethu ethi kunabantu abanokungifonela or bafone e-ofisini lami bebuze ukuthi ukuthi nokuthi kwenzeka kanjani. Ngiyaphinda akwenzeki sidalula ama-price efonini ngokubalekela-ke othasi lapha. If ufuna-ke into ejulile buya sizoyikhuluma ula ekhaya not ukuthi sikhulumelane emafonini. Futhi angifakelwa imali kaShoprite, futhi angifakelwa nje imali noma ngabe ikuphi la ungacabanga khona. Uma ngabe unganikezwanga yimi that permission ukuthi hambe ungifakele imali kuphi, please nje be careful of izinto ezifana nalezo. Angifakelwa izimali and even nabasebenzi laba abangilekelela abangisizayo ngeke kwenzeke ukuthi athi kuwe athi nje kuwe no udokotela uthe ucela nginikeze my account his personal account. No, angeke kwenzeke into efana naleyo. Ngiyacela futhi okunye ku-Facebook angenzi lutho angiposti lutho unless mangi-invitiwe laphana eThekwini kwesiyaviva TV 1. It's where khona-ke la khona uzongithola mhlawumbe sikhuluma noma senza konke esikwenzayo. Kodwa ngisuke ngi-life not nje ukuthi ngiyabhala ngiyaphosta ngiveze imali angikwenzi lokho. Amagundwane imali ey'sheshayo angikwenzi lokho okwamagundwane nje asheshayo nemali esheshayo anginakho. Kodwa uma usufike la ekhaya kwaDlamini strubhadla bhadla kunemfihlo yakuphi yakhona kwaDlamini esixoxa one on one. Not nje ukuthi ngihambe ngidisclose izinto zami, angisinjalo, angisebenzi futhi kanjalo. Yiloko nje babukeli ngolwesithathu ngoba ngomhla ka-22 ngizobe ngikhona ngisebenza. Abantu abayilungiselele basondele sizokwenza konke abakucabangayo nabakufisayo. Ngomhla ka-24 ngizobe ngikhona ngisebenza. Nobani Nkosi yami akasondele uzongithola ngikhona. Bazongithola ngikhona ngenza konke ongakucabanga. Namandla omgodi asekhona. Abaningi baye babuze bethi hey dokotela kodwa yini amandla omgodi uhlale wabiza phambili. Hayi khona hey ayawenza umsebenzi. Angiwabizeli nje nama mahala, ngiwabiza ngoba ayawenza umsebenzi weNkulunkulu nomusa, Nkulunkulu namandla, ayawenza umsebenzi. Ijima ukuthi nje niyawusebenzisa umuthi awukusebenzeli, sitholele amandla omgodi. Ijinje mhlawumbe umuthi usuwusebenzise kakhulu sewuze nawe awusazi, sitholele amandla omgodi. Noma-ke mhlawumbe inkolo yakho iyaphikisana nemithi, sitholele amandla omgodi. Amandla omgodi awazondi lutho. Nkulunkulu anibusise nje, niphile nonke emakhaya kumhla ka-23 kusasa, mhla ka-24 kulesibili namhlanje ekuJanuary. Niphile, niphile, ngiyanithanda kakhulu, ngiyanithanda kakhulu, bayongu.